Yamboshini will share next video. Ma.
Spiritual aspect in here, yeah. And your physical.
Debbie.
It to a minor. Sikana ye piano wu yaseno ya bodu ya da
eguso
opi piano be via ye
levi
ya
defuba kwa subedwa e ye straight up
opi be via ye levi sikai ya kan endlantilatinum ekrem de nende de
karim awaba fresh
na fuba de ni si
din din
na fuba dwa
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 the fuck you claim fire
and you
when you say fire
sabe pepe
and you good boy and
sabe pepe
Oscar, when you have a friend over here, you have the Russia bomb, any Ukraine bomb, but the bomb.
You're the synonym.
You're this kind.
Emplaster. Pay.
That's what we're not doing. Or this ask him now. Yeah, did you just kind of call you loans?
Hey, you look like you.
I'm glad you
were. And we're who crowded that answer or general.
When you like to say any more for a car,
we will cross an original.
Can you ever crack or try to 2 times?
Sabbath,
spiritually.
Spiritually. Yeah, my physical.
What do you call you loan?
Hey,
now I'm my interest, Anna.
Debbie, I am saying, Munu. Oh, Bia! Everybody in the room, Pen Biano.
For Bian, I'm just saying, person of E-LEVY. Ya bodia, a bodia. Now, Basso, I'm
going
to cross off with Ras.
Yeah,
so, sir.
Sir,
one in it yet. We had an
obey.
Yaninansem.
Yadifasso, bro. Prophet number one.
And this is come, my baby, because
Debbie. Owu kura hwen manu sa eno na wa papa abozigi
number 3
o se sameto aso a fighting over a short man
you see and then I born is
eh
a bra wo hwe a Christopher Bible nim kwa
spiritual aspect in here there yeah
and your physical
debi
it to our mind no Sikana ye piano, who yaseno, ya bodu ya da
eguso
opi piano be via ye levi
ya defuba kwa e ye straight up
opi be via ye levi sikai ya kan endlantilatinum ekrem de nende de
karim awaba fresh
na fuba dwa na
ni si din din
na fuba dwa
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 ha de se bejo ajinya mebem dani de nyina na nsem ni ehuru bodobodobodo anya sem kwetwa ane we ye nsem a ye de aba betudwa se obi a woni ma e E-LEVY obepe no ho asem de ne nsabom de ne ti abom no ne fuba dwa hallelujah to the church amen we ni wa wo hwe me so no me ya adwen ana so no me nya adwen ne kwan be so kwan puni beti me wi e possible ana so enya possible mommy ma choche wa adwen ma me ne nko ye nim
yes am se sika ye ka se sika sika ya ade bia ne ho ahomete papa ana se ade wo gina sika no a adom any nyansa ana obetumi aka se eye nipa maku na omutumi di nokura fentim meska na sika de e da hokura na efrefro e wo hokura sika na be kire wo de wonye enti E-LEVY na aban de de ne beto anono de di kan adum bi ne e besere se nyame ma ehu ni mobo because Ghana mpanimfo ni sikadie die untumi nkase wo ni bi ana untumi nkase obedi bi e bi se sika na eba ti se E-LEVY na ye jeje no e de e be pa na ye se ye jeje aye enu ye jeje but de de be ye ne de em se nya mfa metu
da e be tu ya on be ye e kwan ni nyoma bebere nyoma ye like your mind
ene e se ye be ye and a quiet ye, or do a while, or ya quine, or the 20 million ya quine, and to see cow quite in about 20 million.
Okay,
and to buy an only. It's a did it already.
It's the answer, dear, and sooner a year.
Oh, and it's a band, say, if you are boy uncle for a body and uncle for Bupa.
Okay,
if you say, Sika, dear Ghana, Sika, obedi. Now, a dear Balco, say, dear, or more mood this can in your more modem run by you.
Okay,
or more mood this can in your more moon, my dear, be benefiting. Or more mood this can in your more macodis or modi by Yajuma. Or more mood this can I see for now. Omo di omo nyini obi a ho no efi se nipa nkase ye wo mo ahodo miensa
sa
nimba no di edikan ono no oni ye mu anko wo bi obi wo bi de to so mi ono bi ho so opese de bi o wona wa besere no
okay
obi so ho de ono nko anu ope edua baako de bia na nipa twa mu tiase ndi sanko fo miensa we se ye mistake na ko di first one ho de and you'll be benyabi. Na second and third and edie. Na second one no ponundre. Obama ne busha for be dune dem. Obe wurane dem. Obe kato se sitchile wane dem and ya mo fye bi mamu thing. Na dia toso mi and sano omo bi bien pudi or the be ya masse e yan cock lab. No a maso to ne boot. No a fro baby so nya onko janu baby. Enti sikana e bane de sa ya ya a sofu ene mpenifu disikana no no. And I say adie di kai Ghana nkasa no credie ni ha se ba no sika sama ye ndi no kra ma ye sika akohwe
sama dokro ye
enti se ya ka se ilevi na aba no obi ni bidia na eboa
ye se obi bedi bi
e ah ye omu bedi pa nye asem ketwa enti ehiafo ni sika na ye bodua ne de ene eduabo no ye se ye se ene ma nipa ni ngi enti se eduabo no de beba ana ano ye ano na nkasa nyankopon ma ye tumi se ya ano no de beka bi e ba establish enti aso omu di agro aso omu di fem but asem no omu ka no ye ama ye ni ama so be ye juma enti se nipa no odi ye odi na odi tue sika no sika no akodi so odi ya de so e ye ne ya obi so e fa baabi enye as ade omo ye na so e ye fewdie but tumi anya me dia ma nimpa na ye de kasa no enye nipa so 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 e fi se o kan genesis so a wo se obo ne ma nyina wie no wo de tumi ma ye se ye nkasa no no nyame establish it enti kasa omo kasa no e benye ntunso aso e wo bi obedi sika no so enti me fa kwa we so akase mpanifo mo Ghana em nante na de omo ye ne nyangro no mu die o because e won sunso aso wo nipa no kasa mu nipa kasa sunso aso wo so enti me sra mu mo ye do beto sika na no bia mo ani nko ho ne he sika na maye if you say hiafo ene ewusia kunafo nkola e sika ne ye twetwe di aboa no say a twenty year, and they are who so far, but in Fianum and Fian Watcher, E-LEVY, yes, she, every benefit, I may say Nippon and dear Nippon and Fanya near Mabasa. Because Ghana, one year, my baby, and company for me, a corso, and your money corso, and can E-LEVY and Cabedu, let's say, and drew E-LEVY so, let's say, Namia, what domi, I don't to another dear, and ye mean we are no mamma, me papa no name, no offano, Miss Slamo.
Na enye juma emaye. Daddy, kakakaka honi enko ye ni.
Oni bibi, ibi ya abano. Ghana, service, ye ni vision.
Ey.
Ghana ni vision.
Ey.
Ay.
Papa den.
Se Ghana wo vision ya, ye mpisi kansa na yakase yebe yu kwa yi.
Okay.
Ghana catch almost 50 years and 100 years. Adi nita me kansa, omae biyala wo jayi na mamre ni na mani no fa asas, wo froso a mamre no. We hear near Hotchabo man. Say ye fumping for near the old man, a man running a man near a shire. Can be two for say a gun and nibby and ni or man gun and sicker.
Oh, Mitty said then.
Say, Woody or man emra is shy. Now the old man, a man,
Diabana.
Yes, Ukuta Ukusia Bako, Uta was snap. Oh, that wouldn't be. Or maybe a wamamro.
Okay. Nti Ghana ya mamre ne de wo hen.
O Ghana ya mamre ne ye abosum sem.
Oh, I see.
Yes. Ye ye ekuta amamre ye wo kwa akan ya ye di akwasi de. Ene enkranfo butun konya. O me yi apaye. Enche ukọ Eastern regions omo so be di o ma fashion. Enche na wo so mo butu enkonya. Achimfo no be butu akonya. Na omo so di wo ohun. Bonus aya amamre any amane ye etomre yemfa wo makra ensi wadrom ohun se ikuta amamre busa se sa amamre ne di sai wo Ghana asase so ana so ye wo di bible ma obi se ohun sai ya bible mu se enku no enye ne hwee Quran enye ne hwee onsuro urade onsuro nyame okin kai second king chapter 17 verse 24 say na omanu tiko tsena hom no mu nim asase ni nyankopon na omo suma agata ko onyame suma agata ko wiibi ansa na Syria hene ekwa kyerekyere asase no so atemudie onim oman biara won fan na asase so nyame en sai no onsuro urade moma yen kan no kran kyerre oman panifo se yefra kwasi broni a enhyede ye ho abeso oman no enhyede ye mu a adwa kaye oma ene mema emebre
Sir.
Yes. Catch water forest ni common ton. Hmm? Enti baby is a yenye baby be discuss sika kokoo nyina ayire from man mu. Damu ayire from man mu. Afi mimi sika kakra me dey mama maame no. Ye beti bi dia ye o ma no. Wo fi san ton nyama ntwia o card. Togo boga wanka ni ye on fence so pain. So woni pa bia da me mi send sika mama maame na mote. Ana wo bi send sika mama na mote. Me na mi san fifire na mote ye. So mu de be ye o ma ni ye. Na mu de ye o ma ni ye na mu didi a. Sabio me nto sa de kra. Oma mpanini nasifo nyina ni yemuma ni kwati anuma seven
hey.
Omenka
eja tobo
oh
uni bibi
so wese di hitiba
debi 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 ya maya musu a oma afofo beto asho oma anu so oma afofo be fre chiri chira beto asho oma anu so na so no asumbie ba oma yi mu a oma bi anto nsho gana so emu mpanimfo e di abro etia enkwara omo wan yi a nte to sa mre yi a ofra konedi ofra tigare ofra bruku ofra densu ofra naye ofra nako na odi agi wo mo na odi kosia nson na kosia dumienu e wo manpani nkrofo onse ahemfo no mo ga na ha no mo motin mo odin mo di nchirima bro asante hine ti ho na wo asante hine na ate anto aso na anto ate wo na aso na wo hwese na nando ne nkrofo e mo oman abro na mo nfa ache water forest na wo mo nye di omo pe na mna anto nya me ho ye dey mi ofa mi sika mi anto nya me be kun
ei papa nya
me ka chiro adwa
papa yo sofo
mi yo sofo
wo yo difo
mi yo difo
wow
e du pempen so bia anto ye nyankopon ho ho
okay
the god of and the message so idea onye busum yemu je wasore de yemfa nsam yemfa sikai yemfa kojan yemu je wasore de se oman ni si aprinia en yempanifo na oman ni si na pini se ugo akofa kwa amadas pas
papa mi hun se de na wahiti
se de to gugo ga eka no na ko kan yi a kamen kasa
okay
se wu wi ase sika yire fia ye frɛ honhom bɔne sɛ ɔhwehwɛ ma ye na sɛ ɔman no mpanimfo no edi abora ntwetuo nkɔ no so fa ne sɛ honhom bɔne te sɛ anto nyama wɔ Ghana asase nsa sɛ obi bia na odi ɔman Ghana sika no wonku no so ɔfo ɔman Ghana pesos na ɔmfa anya adwuma wo pay de ɔbɛtumi adi wabra bɔne ye ɔbɛtumi atɔ ɔka bɛtumi ayɛ bibia ne mfa wo ho nanso deɛ sika no ɛfiri me fo so kɔ no anda ɔman ne sika no ɔfa na odi sɛ pa ɔman no mu tumi ɔman no mu honhom ɛne wo ni asie ɛfiri mpanimfoɔ so nkosi wo deɛ ndi si ne mpibia katakata yɛ ni ɔfi nsɛ me kwa ndi sɛ me nyɛ sika me kwa mpibia sɛ me nyɛ sika me dim kokoro bɛgyina to aba me to aba ɛma ɛfiri fa ɛna ɛfiri fa bɛtɔ kaa tene me ɛma so na mfɔm mesu mi kɔ bɔ mpa yɛ ma obi na me kɔ gye 500 Ghana kana japan sɛ asɔfo gye sika so mesu me brɛ bɔ mpa na dwin mu nyina asara me bɛtena ana ntira efisɛ me pɛsɛ nyame hyira me enti me yi me tum bɔ tum sika na me de bi akyekyɛ sɛ awurade mmoa me na me ɔma me nhyira na me tɔ dwane ma yarefo di yɛ na me tɔ dwane ma mɔbrɔ hufo di yɛ ɛna wo so obi sɛ ni me sika sɛ odifo sɛ do mi wa bro kyerɛ bɔ mpa me nyɛ adwuma me bɔ mpa na ma mpa nika ho ɛna sika ne ba na ɔte yɛ na ano obi ma me obi ma me kakra yate me ɛnsi mi ɛdi fie si ɔman ɔman bi a wo ntwi ato obi ano ɔman si ɛpini ɔmɔ me ni gye ho sɛ yɛtwi ato ne deɛ de toɔ ne bɛyɛ na obɛgye sika ne bi sɛ bio de wɔbɛfa bi no na sɛ wɔnwene badwene mu adwene na wɔnka nkwara yɛawo ɔmo nnɛ by 50 years no anto nyama nku no
papa yɛnkɔyɛnim fire
ɛɛ ɛto mmerɛ bi adwasa ne yɛkɔ no anto nyama nku no hwɛ wia sɛ onyankopɔn ɛnti na ɔde anto nyama bɛkyena Ghana asase sɛ ɔntɔ nkwaseafoɔ werɛ
ɔnim sɛ saa nsɛm wɔ nti ne wɔde baeɛ okay yɛkɔyɛ next video so na ne deɛ fie ha yɛ dɛ ɛfie ha yɛ kenkenken